ki ngā kōrero hākinakina. Nō te pānuitanga mai o te kapa ōpango ka haere ki te whakataetae mo te ipu whutupōro o te ao I tērā rā apa. Kāore anō kia kitea a Irena Smith ki wāenga I tōna kapa. Nā, he takutakunga pai tōna, kātahi anō ka whānau mai te uri tuatahi a te heke ngā kahungunu. Hoi anō tāteri puata a Irena Smith nō te rangi tonu nei hoki atu ai te toki pou toko ki tana kapa, ki te whakaharatau I mua I te tukinga atu kia Tonga a te rā horoi.
E hāngai puana ki ngā mahi kaumua I te aroaro, engari kua huri te ao o Irena Smith.
Nah, it's changed my world and just really grateful. Tegan's great and she's nice and healthy and our baby boy is amazing and sleeping.
Kuia te kairau ōpango tino tautohito, hei tāna kua pake ke hoki ngā whakaaro mo tona tūranga I wāinga I te kapa, me pēhia hoki te tutuki I ngā whāinga.
You know, this year being in the leadership group, being a critical role hopefully, I'm in the best shape of my life. I've tried to get here to this point to make sure I can give myself the best opportunity to perform.
He tauira pea mā Josh Iowane kua karangahia ki roto I te kapa I tēnei wiki, mei kore ake ia e whai wāhi ki te tākaro.
He trained well today. Everyone was pretty excited to be back. And you could just tell that I think being away from the environment, you know, he came back in really refreshed and really excited to be here. And you could see that in the way he trained and spoke a lot, and it's just as a 10 they've got to be that. They're your quarterback out there, they run the ship. So it was good to see him speak up a lot today, and if he gets his chance, I know he'll be ready.
I tuku te reo karanga ki te uri o te rārawa, hei kaupare I te wharanga a Richie Mo'unga.
It's not perfect yet, but he's not far away, so just because it's our first training day, we're just going to reassess that tomorrow.
Me te whakahau a te kaiako tuarua, ahakoa te aha, kei te whaia I oane I etahi mā tauranga, hei tikitiki, mō tōna māhunga.
If he gets an opportunity, it'd be great. If he doesn't, then he still needs to know what we're doing. If he does, by some chance, get involved in the World Cup.
Hei te taite, ka whakaingoatia e ngā kaiako te aroa kapa ōpango o te kēmu whakamutunga I mua I te ipu o te ao. Irena Smith, te karere.